General Muzka, sit there. You get it. You get it.
Mimuya, Mimuya,
let's go. Ente group
lo
inhlawa
longa ku heleketaka evuvuseleni bya wena hendlela yo hlawuleka
naswona
unga hathlela vuyeriwa wa ri kola misaveni
swiyenge swa vakhandli group
swi katsa leswi
muganga basic
la u joina ka 50 rand
u vuyeriwa hi 5000 rand
u kuma tende
na 100 wa switulu
mobile toilet
muganga unveiling benefits
u kuma 5000 rand
lo di yin'we ya tihunyi
decoration
tende na 100 wa switulu
la u chayela ka 50 rand
ku tlhela ku va na leswi
muganga premium
leyi ku nyikaka 15000 rand
tende na 200 wa switulu
yi tlhela yi va na legal advice
muganga super premium
ya ku nyika 15000 rand
yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna
masiku manharhu
muganga cash only benefit
la u kumaka 50000 rand
loko u chayela 140
kasi loko u chayela 120
u kuma 10000 rand
ku kuma vuxokoxoko
bana riqingho
kumbe WhatsApp
eka 064 755 5674
u nga ha kuma vuxokoxoko
na le ka website
ya vakhandligroup.co.za
kumbe u rhumela rungula
eka email
info@vakhandligroup.co.za
Vakhandli Group,
we are family.